urukundo ngukunda ruzotubera icibare abo bakurondera bazosange harimo amakote abo bakurondera bazosange harimo amakote ndashaka kukumana nawe sheri mu bakobwa nakunze niwe nabonye wihanganira byose ugakunda bose naho no kubabaza urihangana urubombere urukundo ngukunda ruzotubera icibare abo bakurondera bazosange harimo amakote abo bakurondera bazosange harimo amakote akokaririmbo kagutembe neza uve hasi ugatambe zo kubera umutaka ndakurinda imvura zo kubera inkizo ndakurinda abansi zo gutetesha urukundo ngukunda ruzotubera icibare abo bakurondera bazosange harimo amakote abo bakurondera bazosange harimo amakote ndagukunda mami ndagukundira ukuri kwawe
No, no, don't means.